Dagbendi na mi miaƒe nukpɔla veviova Avenor TV ƒe nyakaka dɔwɔƒea me. Eyi ya de be agbendi nyadzɔdzɔ yiwo ne ka miasi le ŋdia ƒe akpadzia na aɖo miagbɔ. Ke ne mi ele ŋku ɖe tanyawo ƒe akpadzia, anyigba ʋuʋu ƒe enya ɖe gadzɔ le Turkey dukɔ me eyi be ke wo eɖe dzesie be nunɔamesi kpakple agbe aɖewo egadɔ etsi eme. Amemade ha yiwo ne ele sewɔƒea mea eɖe adzɔgbe be yewo made asi ɖe ame tsatsa yiwo ke dukpla nana ɖo ɖaŋkɔ Akufo-Addo etɔ siwo dzi be woanɔ dudɔ aɖewo nu le Ghana dukɔ ya mea yewo made asi ɖe nenem ƒe ame yawo dzi o. Nenemake efia ha yiwo ne ele nɔftɔ ŋutɔ meawo eɖe gbeƒã alo wowɔ takpekpe he eɖi ɖe go be dziɖuɖu alo ame aɖeke me agaza ese ƒe ayimɔ ɖeke yi ke awɔ sebla eɖe bubutɔ same okudzeto ablakua yi nenye sewɔƒe me yila ne nɔftɔ ŋua ŋtsi kura o. Heya kple bubuawoe ma aƒo woƒu ahevi na mi le ŋdi ya ƒe akpa dzi. Ŋkɔnye nye Elɔ Agbakpe. Miaƒe nukpɔla azɔ mia age ɖe nyadzɔdzɔ yawo me etsitotsito. Eme kɔ be le tsɔ ƒe ŋkeka dzi eyi me ke woƒo wotrɔ ga atɔ miti ene tututua anyigba ʋuʋu aɖe ega yi dzi yi ke ƒe lolome le abe ade tɔtɔ dzesi ene alo 6.4 magnitude yi ke ewui be nunɔamesi kpakple exɔ aɖewo egadɔ etsi eme. Nyadzɔdzɔa ede dzesie be le tsɔa ƒe ŋkeka dzia nenem ƒe anyigba ʋuʋu ya egadzɔ le Turkey dukɔ me yi ke enuteƒekpɔla aɖewo eɖi he egblɔ be anyigba ʋuʋu etsɔtɔ yi ne eva yi dzia wo ede dzesie be edze alo yeƒe akpa aɖewo alo ege ɖe Syria kpakple Egypt kple Lebanon ƒe akpa aɖewo hã le nenem ƒe akpa ya dzi. Miaƒe nukpɔla ne miaƒe ŋku anɔ dzia eme kɔ be le ƒe dzinu eve ya ƒe ŋkeke adea gbe tututua anyigba ʋuʋu gã aɖe yi ƒe ekpekpeme yi abe tɔtɔ dzesi andre tɔtɔ dzesi enyi sɔ alo 7.8 magnitude he edzɔ le nenem ƒe ŋkeke ya dzia wɔe be ame agbɔsusu yi ƒe xexlẽme yi abe akpe bla ene vɔ ene kple edzivɔwo sɔ ƒe agbe edɔ tsi me. Ke eyi me ke wo ele ame aɖewo dzim ame aɖewo ɖem le kpe te le nenem ƒe nudzɔdzɔ yi ne edzɔ va yia mea eɖe gadzɔ le tsɔ ƒe ŋkeka dzi wɔe be amewo ƒe nunɔamesi kpakple agba aɖewo hã wo ega edɔ tsi me. Ke eme kɔ be dzɔdzɔmeŋutinyalawo eɖi gblɔ be yewo ede dzesi alo yewo me akpɔ aɖe ame xexlẽme yiwo ke ne etsi nenem ƒe nudzɔdzɔ ya me ake o. Ke nyadzɔdzɔa yi dzi ede dzesi be eyi me ke anyigba ʋuʋu gbãtɔ yi ke eva yi dzia eɖewo gakplɔe ɖo yi ke wome ese ŋututu yi ke woƒe xexlẽme yi abe alɔƒe ade sɔ ene le Turkey dukɔ me. Ke etsɔ ƒe ŋkeka dzi heyi ke ne egava edzoa egase ŋu aleke gbɔ yi ke yewome ekpɔ ade dzesi alo aɖe enunɔamesi kple agbe xexlẽme yiwo ke ne etsi eme o. Ke wo eyi dzi ede dzesie be nenye be nenem ƒe nyi ya edzi ma yewo aɖe nenem ƒe nudzɔdzɔ yiwo katã alo yewo ade dzesi kpɔ be ame neni ƒe agbe edɔ tsi nenem ƒe nudzɔdzɔ ya me kɔ. Míaƒe nukpɔlawo mi nyadzɔdzɔ ya kplɔ ge ɖo tsitotsito nenye be ame gbɔsɔsɔ yiwo ke ne egatsi nenem ƒe afɔku vɔŋɖi alo dzɔdzɔmefɔku ya mea mia ahe wo vɛ na mi le Avenor TV ƒe nukpɔmɔwo dzi. Fiawo kple dumevi yiwo ne ele nɔftɔ ŋua etso he ewɔ takpekpe be woma agaza mɔŋu fitsifitsi aɖeke yi ke awɔe be bubutɔ same okudzeto ablakua yi nenye sewɔƒe me yila ne nɔftɔ ŋu ametsia ŋutɔa ƒe agbe alo ƒe enyawo na atsi nenem ƒe eʋɔ ŋu o. Eme kɔ be tɔgbi manklalo agbahla adelia yi ne etso batɔ ŋutɔa mea he ewɔ takpekpe tɔxɛ aɖe kpakple dumevi kpakple efiaha bubu aɖewo ku ɖe nudzɔdzɔ yi ke ne edzi eyi me ke wo ede dzesie be wo eɖo asi ʋutɔ same okudzeto ablakua dzi be maga agblɔ enya aɖeke ku ɖe nenem ƒe nudzɔdzɔ eyawo ŋutsi o. Yapon Polona, Yapon Fu, Anogia, Nofton, Perso, Pomela, Butosamo, Okuja, Tu, a Blackwa, a Dejeshi, a Yew, a Dema, Herdongomoku, Ado Womber, Revun Kusi, Bati, Yenanya, Secretary, Alo, Agmanajiglana, Abobo, Alo, Abobo, Kewu, a Drobawa, Akbon National Cathedral, Tutupanya, Oji, Kewu, a Donkanaber, Trustees of the National Cathedral. Haboboya, a dejeshiba, Upper Agbanji Grenanya, Reverend Kusi, Boating, and your Amade, a Fuadu Quidam, Fichi Fichi, one at the woman, Pacpilla, Nanumper, a one at the acre, were dejeshiba, Dumavin, your Agbanlo, Ado, Lashi, Evoica, Ma, a lesson, Layata, Butosam, Okuja, two, a duder, Krajalo. Abobo ikene ekwa asekpele dodo adoji le Ghana to come in nye Commission of Human Rights Administration Abobo yajibe wa akong ngoma alo awa ngoma kukude to ade kude apoto ya ngu kude ife nenefe wana ya unchi ke emba kobe le ekba fe enke kaji ikene nye fe jingu efe ya penke kebla vode kiyak betu tuwa wa atikpo alebe samu okuja to ablakwa na agade so opeme ike ava ade enyang dongwe Imaka were her nyaya oda gua. A macoba pong at the baba, wa ajijo, unbully alo, and yaw bogblock there, and number reverend alo mau nuayanchi, plus uber your agada nyama, our nyamado, a coffee high owner, a chun, and number untoyama, who a dejeshiba. Doko bagba a shell jimba, your asin a sir, blur, nano yika, ako, alu, sebla. Debu to samu kuja to a black one, ke efia hao gaiji vaviento, togbi mankla lo a hagla agbag hala, a denlia ha a dugu ha a deje shiba, nanamfer mwanaya, and yanana ikema a aloma a lesson kra o yata, a jabba dupla nana do danko akufado, na akbu bobber, ye akode dinono vervi alo a ganto ike, u a nyambo akona bu to samu kuja to a wa akwini plusuba ife akba. Ma agano ha hamala nanafa mjojo yamu. A gaiji adema nanya jodo lao aloe imaka wule takpakpa ma adema ba nanafa mjojo ya alo ngike buuto ukuja tu akbakba jamba ya wa. Enya do dasi ike duplana na duranko akufado adashini ba wa awong makuku alo aha zang hoho kule zang du lao kule enna lao adago le seya makule sube dukwa na aida ngo. Kwa mi bagba jagala ba mi akpolo nanamfe nyajojo yadu. Aleke buto samo okuja tu achwa yide wongule bapa nka kaji ha. Mi ahivena mile. Mi afe mpomo uji. Bubuto keti Hammond inenye adawusu aso kwa so wapo mayilana nanamfe nto ya ediglo ba. Yifana fafe kake ha yeme ejina ba. Bogbofon amado alo. Amado yoke dofon alo ike upe akbe manyua wa agere ife moji kran wala be ima demone nenefe ameya ole ife akbe mmewo. Ke bu toke ti hamon edenye akbe la ime ke wono akbe biyame kude ale ike uwa cho dogo takpekbe alo habobo ike ekwona alo ekuna ngom alo wana biya toki ado wana amagwafi amwo etin hona dofo ado le gana juko yama. Amakobe. La chofa nkakaji ya bubutoke ti hamon adogo nenefe habobo ike wana ngomo kukule biabia adogo na sofa mayila adoa adogo kule nenefe amayaw ike wibe la yife egbe biabia miya eko nshang eko adefefe mbehe anong kumgaka ama ike nanya minority chef wib inanya bubuto kwa mi akboja ademebe na jijo fefefefe le yogbo ago minyebe Nanamfe nika opo yuva manye fafe yuva kuna ugakea. Bubutoke ti hamo ma ese nanamfe nye gomu yuwebe. Ada mabe doma efe ye alaka bubwe yata. Ye ma ejibe nanamfe nye ana yijo e gomu yuwebe. Ye fana fafe a etay reshia yila ye anona nko koji. Kla susube nguwa na wa na ayye jile gana tukoya mana ye nye. Ke eje shi demi be nanamfe njojo ikene ejo le chopan ke kajia. Ma ejo jina ye a kuna o. Nyapo nkolo ni miyapo mfu anojia dukula na nadu danko akufado atoshibu toke ti hama njibe wa anno dudo wapa ina kwa asichacha kule ife wana oji le gana dukoya mkwa. Cho alo ameyo kataji otoshibu wa anno dudo adu le dukoma wo adje gododo kpakple habobo ikene eto na nme kpakple nenefe ame yawo le chofe nkeka ji kwami ewu ha wo kplo gedo na ale ikene nenefe nyi o kato va ya nya ahivena mi la AVENOR TV fe nkpo moji amamade hayo na ele so fa ma ada ajogbe be yomo adashide amachacha ya wo kaji buto nana adudanko akufado atoshi be wa anodudo adawo ngule gana jukoma yomo adashide nana fa ama ya oji o amakobel nana fa nyadojo ya nwa andi se dunya ha fa ama yo kana ele so fa ma ikenya amamade hawa wo takpepo tokhyare ikewo ele de chebe anfa vi adoli ike ojeba jiruru na wogaka mana na fa nya omu afoa kana tuko ma gakpoto sesem na adumavio yata aba amamade hawo na yoma adashide ngbegbe adoji om ke amamade hayawa wo adaje shi ngvavi evado tutu ike wo ajijimba yowo kaka dongo ya wo adaje shebe amayoka agagam da committee alo abobo yoka tunang mapaklu bofi wo khona dofa adowa yoma adashide wo fa akodada alo wo fa nyagbogbo mamleji kran oka yo amokpombe na nyabo wo fa dova wa atutu amaya wo kata ko viso fa mplusu be afa kata na anonyi alebo wa alenkude na na fa nyi yan adako akpeda ba yo adashide na na fa amaya ojibo wa gakpoto ayide edudo wo wo fa wona ya oji ha ke wo gade je shebe yo ma amokpombe yo aga ho amabu ba dakere edudo fa da ko go menye be kana tuko mosesem yata waga homa de tudo pa ya wi ka wi ba tudo no la na va sugbo le duko ya ma ava adafu na yo aleke gbegbe ke le anyachi ava yo ke wo otoshi eji ba ye nyen ni ka yo amokpomba jidudu alu na nadran ko akufado na awo na duko a we nyen tudo no la oji didi akpoto cho bla enivo aden ava ser bla adevo aton enye nya ike wo adadi wo adaje shee ba du don no la yo na le gana tuko ya ma o sugbo apa ya ta je ba jiruru na ade oji gaka jiruru do ko aga poto he dadam da ji ke won ba du don no lova agbosum evo a tuko ma aga no ssm ya ta wo dom da ba de am bla enivo adanson yo kana le du don no a jiruru na acho amado ji alo adamado da lo fo do fo ike awe ba du don no lo na avachi bla adanvo atoson oga edeje shebe ajaba jiruru na afofu dudo wofo adowa anye deka atoshi dudo wofo adon jivevie ike anye dudo wofo ina epo anya oji ike nanya information ministry pakpele communication ministry awo edeje shebe yo amokpom alo yo gbopo gebe jiduru na webe na nanfa dudo wofo voyawa wa anya dudo wofo deka ike anya information and communication ministry o agada je shebe transport and railways ministry alo amozozon pakpele keteke mozozon fo dudo fo ya wo mo vakata wa vanya dudo wo fo deka na na make chieftaincy ple tourism ha wanya dudo fo deka ka kokpere nwa sanitation pakpele local governance ha na nya dudo wo fo deka kokpere agri and fishery ha wanya dudo fo deka ha ya wo ko awebe duko ma na abobo ple sube yo aten ano kwa wo adama ba yo akpo agbo ba jidudu awona na fa dodo ya oji ke yo amama de hawo na na nyo ba jidudu agba ba yema awona na fa nyi yawa nshang alun tete de share ke na le yoshi aba amama de hayo na le so fa ma yo ha yo pon tete udago awe ba yo ma adashi de amoyo ke wo agacha ba wa akpo na na fa wona ya ji le gana juko ma kran o akpana mi mi afon polo ba mi o da kakun mi le ndi afa agbandi nya dojo o ma fiya ma asan ndi ato do na mi e ke nko nyenye elom agbape agbandi wona a do mi agbo le majijima.